chifuwa chomwe Elon Musk amalibilisa anthu akamafuna kukagula galimoto kwa iyeyo ngakhale ali ndi mabilioni ndi chifuwa so chomwe ineyo ngakhale ndi matha ku download and drama from bed koma munthu akafuna ndi mphuzitse mene ndi mabangira zinthuzo ama inena so andilibile palibe zuri ayi noyo man mwajaka le dola nde ifeyo mungo titandiza ulele zitandize weka ulele ngati weyo uwona kuti zinthu zinzophweketseka chocho uzitandize weka ulele koma nifuna ndikuoneseni mene ndi kumadyera bed ulele ukabwera ku DM kwaine si ulele ulele umathera pati pa video iyi nde omwe mmakonda za ulele kopera nimene ndikubhedera muzipanga apply ku account wanu muzidya ndrama ulele koma ngati mufuna ineyo ndikuuze nichochita step by step ndikhale nzanu mukhale mu group yanga muzilandira matikiti omwe ineyo ndi mabeta then you have to pay me, that's a service koma zinthu zinimaphuzisa kale ulele. Okay magaya mvideo ndifuna ndikuoneseni drama zomwe ndakhala ndikupanga kuyambira dzulo kandi dzana ndi lero tionesana zonse. Izi zamona zino ndimazitumiza so ku VIP group. Of course it didn't my experiment tama for a bad ndimakhala mabanga experiment ikuteka, that means I can apply those strategies next time. But here as you can see tina lose kwapa tinaika stake yambiri kuti titani tipulile itangondipulilisa ka profit ka dollar kanga kumwe ndinadyesa kunaipulira kumpukumpu kuti ndingobwezeresa chifukwa sinimaluza ndrama ndimatha kuluza ticket koma ndrama sinimaluza nde anthu omwe afuna asamaluze ndrama muthondi hala tikuphuziseni koma mulipira chifukwa sindingaphuzise kudownload ndrama ulele pala anthu ena ake oti basi moyo wawo anango solo yoti azingogwirira ntchito ena ake chifukwa alibe nzeru ife tilinazo nzeru nde zeruzo sitimazigawa ulele chifukwa timapanga dola uku ukuso tuba download and drama ukuso tu download and drama chifukwa ine mukanduza kuti ndikuphuziseni ine mukanduza kuti ndikuphuziseni muzikhala kuti ine mundichosa ineyo ku Betway kuti nisapange kaye ndrama nde iweyo nzikauphuzisa ulele zosatheka format mo society. Anyways basi ma downloads and drama wamaenda iyo ntchito basi iyi tinayi tikuluza nchifake ina zafika pa 2000 stake kuti ndibweze tula zosenda zomwe ndaluza uku nde kumwe ndimaluza kunde kuti ndikumwakuona apa ndaluza 900 apa ndaluza 470 nde 2B ninja ndiyomwe inazabweza 470 uyu ndi 900 mwaiona ndizomwe timapanga tusematsenga ayayi real shit real shit on the block apa so ndinabera 500 zimene tinangodya basi zuwa kale pampunga koma uku tinaluza apa apa tina wina kena una zaika iyi kuluza nkuzaipanga double up kuzawina iyi zomwe timapanga nde koma umaenera uzidziwa maketi ya boyo tikubete nde maketi ya boyo zonsezo timachita kuphuzisana yemwe sakukhulupirira abaluza ife tilingata china yesu kumbali ya beti ye tabwela kuzaphuzisa new way of thinking yemwe sakulondola sitingamukakamize ma disciples athu so tilinawo kale ku VIP kwathu titoma ti ma disciples anthu omwe anapeya kale VIP they are getting these tickets all the time all day every day all day every day siti kuphweketsa anthu aungodya daily ma ticket awa ma ticket mbwene so if you're not part of this zako